data kukumenya byampaye amahoro byanyujuje umunezero byampaye ibyiringiro byo kubaho niyo mpamvu vuma ibyishimo mu mariwa y'agakiza kawe Father I thank you Father I thank you for your love for your mercy for your grace for your provisions Father I thank you for the peace I thank you for the comfort. I thank you for your so merciful Father. Hallelujah. Oh, the glory is yours, Father. I worship your name, Father. I glorify your goodness, Father. Hallelujah. Thank you for your peace.
Kwitwumwana wawe biramagije. Ibihuta nacho bizongira Ni wewe nkizo nkingira basi banje Ni wewe mukiza wanju Ni wewe mukiza bizunda Ni wewe mukiza wanju Ni wewe mukiza bizunda
fisa mahoro menshi kona kumenye
Kwitumana wawe mwami wawe
Kwitumana wawe bi damagije Ibihuta nacho bizongira Ni wewe nkizo uhingira basi banje Ni wewe mukiza wanjunda Ni wewe mukiza nizunda Ni wewe mukiza wanjunda Ni wewe mukiza nizunda
Fisa mahoro
Fisa mahoro Meshi kona kumenye
Kwitumana wawe mwami wawe
Kwitumana wawe bi damagije
Ibihuta nacho bizongira
Ibihuta nacho bizongira
Niwewe nkizo nkingira basi banje mwami
Niwewe nkizo uhingira basi banje
Niwewe
Niwewe mukiza
wanju nkunda
Wanju
yego
Niwewe Niwewe mukiza Nizunda
Wese nisubiremo niwewe mwami
Niwewe
Niwewe
mukiza
Wanju nkunda
Wanju nkunda
Niwewe
Niwewe mukiza
Nizunda
Yeah.
kiza mu gihe cingorane iwe werutare nubakiye ku ibikorwa by'intoke zawe ni byiza wampaye ibinkwiye ngo mbashe kubaho neza niwewe mukiza wanju niwewe mukiza wizunda